buzima busanzwe abantu baravuga ko zikiza baravuga uko zikibi baravuga wambaye baravuga utambaye baravuga byose baguma bavuga
ngira amakondisi yabiri umuhungu ajye kukudraga ushobora kumuha kugira na akuvi imbere agende
aba asa majambo menshi nka wewe donagira nsigure kuri kijya kintu cy'ama filme yo mu gitanda filme yo mu gitanda ntiba vraiment bijya ni ibintu biri simple umusheri wawe canke abandi groupe yose biri ngaho abaramushusho gusaba ko barafata kandi abantu bakunda kuvyihenda ko ngo turabamaraya oya umuntu azoshaka kubimenya neza
azandondere ibintu bibiri ubonera ko umuhungu ameze neza umuhungu bogar ashobora gutsokana nayo nibi
umutima ni mugari sishobora kumenya umutima w'umuntu
amahera ya nyuma Aline afungura iyo yasohokanye n'umuntu n'amahera angahe afite igitigiri kimeze gute
2000 amafaranga 2000 y'ifana
ngira ugushiko muri umwanya aba ex bawe ni bangahe
aba ex bandi
uri vierge
vierge watch ni troga
Ahalan wa sahalan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa salamu wa nesu wa sewa kristu, jambo sana kwa sewa nguwa 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 asante, na shukuru wangu misha subscribe to YouTube channel yangu, ina nikuwa ni Buja Tauni TV. Nijia televizoro ije itavyo roshi yanga mandamu shime chane Rajabu BT change Rajabu Buja Tauni atuma ama sana amu na majwi Aba chikiraneza atangu nane Onomusuronga mamfasi ya wamu mara ikawo kuhisi Novuga yuko evana Yamanyi kani neza na neza muri TV Tua Nihavose TV Ariko onomusi akabari muri Buja Tauni Tukuma atugire igituma amazi misi Atariko arabone kananeza muri entertainment ya Buja Movie Ndaye kawa itua Aline Ndakura mkijia Aline
Ndabara mkijia
nani Ege za mikronga angajewe vrema Rajabu kujia
Ndabara mkijia nani
Umezeneza
Ego
Imi mitatuishi mira kwanza wonye wivo wonye vugati ndi mweza
Ndakomeye, ndashimimana, ndahari Numva ko ari byiza cyane
Ngira amakondisi yabiri umuhungu ajye kukudraga Ushobora kumuha kugira na akuvi imbere agende
Aba Asa majambo menshi nka wewe acampa imbere aka
Mana yanje kumurenga je ni wonyemera mana yanje
Asa majambo menshi
Nibaze ko Aline yamenyekanye neza na neza mu filme twa Ubwigenge niyo filme yatumye Aline amenyekana ama kubera iki mu filme yose uhorukina ukunda kwitwa Aline
Kubera ariyo zina ryanje kubusanzwe nitwa mana nzika mirarine no muri filme mu buzima bwose ngo mani twarine simpindura izina aho nahinduye izina ni kuyindi filme niswe Neila nagyo nyene ni nka Aline ubiravye neza
Aline kumbure bashobora kuvuga ati abakinnyi ba filme barishima baragayana nawe ugiye kumureshya kubwira ati ufise gute ufise amahera angahe ubahe kumbure abakene nka twebwe cyane nka Rajabu nibo twemera nikiye kintu wisunze cyane cyane kugira usohokane n'umutwipe araho uvuga ati arankwiriye vraiment
no je ndakora abakinnyi ba filme turakora cyane dukunda itunga turakora cyane
abakinnyi ba filme na bamaraya na baburandero nandero bafise na kuba ha bafise na guto amwe uhura numu fan akubwiye amakomantere nkayo uhora umushira gute uhora uwifata gute
oya mu buzima busanzwe abantu baravuga ko zikiza baravuga ko zikibi baravuga wambaye baravuga utambaye baravuga byose baguma bavuga
naye hano ndambwiye Aline uramuzungu madusoke ategeretse kumbwira ati drama dusokere aha na aha niho wajyoshye kujyayo amahera
nano na hamwe ntishimira aho soka na hose no yishimira
amahera ya nyuma Aline afungura iyo yasohokanye n'umuntu n'amahera angahe afite igitigiri kimeze gute
2000 amafaranga 2000 y'ifana
Rajabu no musi renda gutera inkuru ngo masokane n'uwo mudemu vrema yito Aline 2000 gusa vrema eba ndaba turi uyu mukobwa vrema eba ntazivye 2000 gusa turi cyarana warawe aturi hano nyene muri target kanaka muca mutubana turi ko turi hereza ngo ni fana 2000 vrema oya nawo nkenye Demiri sino yabura vrema Aline sino yabura nukuri kwimana ndakura iyi sino yabura
nanjye urumva ko andonse
oh ahubwo rero raja rabawinduke patiri rabunduke patiri bema uno munsi ubugeni burakwiye 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 ari ndamutahukane aline mbira bakinyi babiri ba filme uwimirije gukorana nabo filme nshasha
abakinyi babiri ba filme no kuri no bambeshe abafanzi banze muri imisi sindi ko ndakina ndi imisi nahagaritse
kumbure urashaka kuvuga ati aline undondera je ndamukinye filme cyane undondera dukinane filme ndamusabye kine 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 nikiye kintu ushobora gusaba umuntu akurondera mu kine film
inbox
oh kumure aline nakunda gutanga kandi mekiyo ka telefone kubereke
turazitanga iyo bibaye ngombwa ariko iyo bitabaye ngombwa ntuyitanga
bibaye ngombwa gute bireka kuba ngombwa
gute yarakazi turayitanga yari byo gufyina turakuzura bibona
gufyina gute gufyina gute tumura majambo aline mana yanze
tuvuga majambo menshi cyane ndagwaye nimeho yanze ariko ari nk'umuntu ashaka ko dukorana igikorwa gishasha
mana yanze reka rero urabe wabahungu yemera nuko uri kubena kurahiriye uno munsi nimero ya aline ndayitahana jewe uno munsi ndayitahana hama mbira rero aroma filme dukunda kubona ugasanga amasene mu gitanda petetre muri ko murakina mu bigenza gute kugira abafani bamenye neza cyane batahure neza ikintu bari ko barabona yuko ari cyo cyangwa atari cyo
yo nagira nsigure kuri kijya kintu cy'ama filme yo mu gitanda filme yo mu gitanda ntiba vraiment bijya ni ibintu bibiri simple umusheri wawe cyanke abandi groupe yose biri ngaho abaramushusho gusawe ko barafata kandi abantu bakunda kuvyihenda ko ngo turabamara oya umuntu azoshaka kubimenya neza
aza
ndondere ngiye ku shooting ntenda bimwereke ingere
akuronka gute aline kumetse nk'umara ikavuye mu njura koroke hasi yego sha urabona mwa bintu rero bakubwire rera jabu ya nimero ya aline no musu turahita hana bien 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 ahubwo je nca nandika angel aline angel
merci
aline hamwe urana umuntu akubwire ati aline utwenga neza uwo mushura gute
namubwira merci nikubwi imana
ibintu bibiri ubonera ko umuhungu ameze neza umuhungu bogar ashobora gusohokana nayo nibihe
umutima ni mugari sishobora kumenya umutima w'umuntu
hamuvuga ati uyu mutipe n'umwiza uyu mutipe arankwiriye vraiment yuko dusohokana abameze gute n'uyu mutipe
uwari we wese mbona ko avuga amajambo make atari nka wewe ikindi tukabihuriza ko
mana yanjye we rajabo bwa wonde muri nombre yo gusohokana na aline bamaze kumwuramo kumure aline urumva reka mvuge ubukebuke ndabe ko nogira ayo mahigwe basi n'iminota basi nk'ibiri yo kubana nawe urumva rero aline reka mvuge basi ubukebuke ndabe ko byo nkundira ndabe ko nanjye nokwinjira muri rya playlist y'abajya bahungu basi rero ndagabana bibutse yuko aline n'umukino w'amafilme akaba amenyekanye neza na neza nk'izina rya aline aline ngira ugushiko muri uyu mwanya aba ex bawe ni bangahe
aba ex bande
inbox rero tugize kuri cya kibazo rero gikomeye man gikomeye ariko icyo kibazo nibaze ko kiza kuronga amakomantire menshi 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 aline va sérieuse please ok uri vierge
vierge wacu ni toronga
bisigura ko ndashimye cyane naje kubwira ko nkunda uno munsi rero tukaba twimirije aline anniversaire yawe isabukuru yawe izoba ryari ndakurondere ndabe ko ari ikintu twoshyikako
isabukuru yanjye iba mu kwa gatandatu
itariki zinga
tariki 2026
haya we nibaza yuko uno munsi twamutawuye aline neza na neza neza na neza aline nkaba ndagushimiye cyane nkaba nkengurutse kandi vraiment utunga neza usa neza urasengana mani sinshaka muri commentaire umuntu ansaba ama numero sivyo urashaka kumamagara kumbe drama cyangwa kumamagara Rajabu Beat band camera nkabanda bashimiye mwese mu mazoka na subscribe cyangwa supone tukaba twiteze yuko igikorwa gishasha muza kukibona na Aline muri Buja Town TV ciao ciao
ciao.